Bendera basi wakiondoka makofi asante sana Yodi siblings ya Macadamia
Salame
ka. Ai kipita hapa.
B48. Atakata ni
ngo nango te ol gidi ta ngi at kule. Ugi suppose ke rat kumini.
Thank you.